Phendula dia kereta angosiam Phendula dia kereta angosiam Phendula dia kereta angosiam Phendula dia kereta ang Phendula
Yazi wanguwe, anezi foze tu.